Yeah.
Mm-hmm. Yeah.
Kiba nikafika da King's music ikaanza kuvuma Nikapata na jina tena Mola noma Nijipata mavumba Nina vita kubwa sana Sije mele kuyumba Hana mini bado
Music, oh.